Kwizina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda. Ora na mahoro. Ba Kristo mwese shengero ry'Imana Pasika nziza. Kuri uyu munsi indamutso nimwe ni yayindi Yesu wenyine ubwiwe yatwigisha igihe yari yatsinze urupfu abo bahura bose yababwira ati nimugira amahoro none natwe duhere ngaho nyene umwumwe wese ahindukirire uwo bari kumwe amwifuriza amahoro ya Pasika. Nuko tuje rero gusanganira intsinzi ya Pasika. Iyo ntsinzi ya Pasika ni gwacu. Yezu yatsinze urupfu kugira ngo natwe tuze dushobore gutsinda ugwi wacu cyane cyane gwa rupfu gwakagirire kuko urundi rupfugo nawe nyene yaremeye araruchamwo. Kugira ngo rero dutsinde ugo rupfu inzira yarayitweretse ni inzira yo gutsinda inabi yose kuko inabi iyariyo yose buhoro buhoro itujana mu rupfu rutabaye urwacu tuba turiko turarondera urupfu rw'abandi inabi yama ijana mu rupfu. Nico gituma rero mu gutangura inkoka y'imisa dusubira tugasaba ikigongwe mbere mu gusubira mu kubanza gusubira kwitotesha ya mazi atwibutsa ibatisimu twaronse ariyo yadukuye mu kabi ikatwerekeza mu nzira y'ubuzima. Abaririmbyi badufashe. kiza rurimbo kwa marayika Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Yeah.
sabe. Mana yacu watwugururira umunsi irembo ry'ubuzima bw'amaho kubw'umwana wawe ikinege yatsinze urupfu. Turakuzambye rero twebwe turiko turahimbaza izuka ry'umukama. Mutima wawe natugire beranda kugira ngo tuzukane na Kristu mu muco w'ubuzima. Tubisabije Yesu Kristu mwarakaba n'umukama wacu. Niwe Mana musangiye ubuzima n'ingoma mwe bwa mutima mweranda ubu no mu myaka yose.
Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Petero ngo ashikisa Sezariya kwa Koroneliyo asama ijambo ati: murazi neza ibyabaye mu Buyudeha bwose uhereye mu Bugalire kuva muri cya gihe Yohani yigisha ibatisimu. Murazi ingene Yezu w'i Nazareti yaronse mitima mweranda beninganje y'Imana hanyuma akagendura igihugu cyose agira neza haciye hose abohora bari mu ngoyi za Shetani. Kanasinda yari yuzuye Imana. Twebwe rero turi byabona by'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi bene Yerusalemu. Niwe bahavuye bica bamumanika ku giti cy'umusaraba. Ariko Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu imuha n'ububasha bwo kwibonekeza. Ntiyabonekeye igihugu cyose, yabonekeye ibyabona Imana yari yaratoye. Twebwe twafunguye tukanywa hamwe nawe amaze kuzuka mu bapfuye, kandi yadutegereje kwigisha igihugu no kwemeza ko ari Imana yahaye intahe ngo acire urubanza abazima n'abapfuye. Niwe abahanuzi bayaze aho bavuga yuko uzomwemera wese azoronka kubwa izina ryiwe ikigongwe cy'ibicumuro yakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Kama yagize numusi wakanyamuneza. Alleluya. Shimagizu mukama kukwari mwiza ngakubunugiwe n'ubw'imyaka yose. Israeli rero nivuge iti ubunugiwe n'ubw'imyaka yose. Kujyo kumukama kurani naye, ukujyo kumukama gukora n'ububasha. Sinzopfa nzoguma ndi muzima kugira menyeshe ibikorwa by'umukama. Java ishi mikiro yifuruka ivyo tubikesha umukama kandi nibitangazwa mu maso yacu Soma mwibara umutumwa Paulo yandikiye abakorosi. Nshuti zanje, nimwaba mwazutse hamwe na Kristo, nimurondere iby'ijuru, aho Kristo abyagiye iburyo bw'Imana. Nimwamize agatima ku by'ijuru, mureke kumira ku by'isi. Koko mwasangiye urupfu na Kristo, kandi ubuzima bwanyu buracahishijwe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azaserukira we buzima bwanyu niho namwe muzoserukana nawe mu bunina hazwa iryo ni ijambo ry'Imana. Pasika yacu yaritanze kw'inkuka niduhimbaze rero mu mukama uwo munsi mukuru.
Alleluya.
Kumunsi ugira gatatu kuvaho Yesu afiriye abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emausi kuva i Yerusalemu n'urugendo rw'isaha zibiri bagenda baraganira ivyari vyabaye byose barabiganira kandi bakabiharira Yesu nawe arabegera ngo bafatanye akayira ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya arababaza ati ibyo mugenda muratoshanya nibiki barahagarara bijiriwe umwe muri bo yitwa Kleofasi aramwishura ati ni wewe Musa uciye Yerusalemu utazi ivyabaye muri iyi minsi nawe ati byibiki bati ivya Yesu w'i Nazareti yari umuhanuzi w'agakura mu mvugo no mu ngiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe bacu baramuguze bamucira ubwo gupfa bagira ko bamubamba ku musaraba ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli none bukeye gatatu ibyo bintu byabaye hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba ntibabonye ikiziga ciwe yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abagore babivuze ariko we ntibamubonye Yesu rero arababwira ati mwabibura bwenge mwe na mutima mugira ngo mwemere iby'abahanuzi bavuze none ntikwariko ngo Kristu arinde ayo magogwa yose kugira ngo ashikire ubuninazo bwiwe ahera rero kuri Musa ahetura abahanuzi bose abasigurira ibyanditswe mu bitabo bimwerekeye begereye umuhana bajamwo Yesu amera nk'ubandanya ariko baramwinginga bashimitse bati ingo tugumane ngaha burije n'izuba ryarenze araheza arabakurikira abyagiye ku meza hamwe nabo yakira umukate arawuhezagira arawumanyura arawubahereza amaso yabo aca arakanura baramumenya yamara buno nyene acaranyika baraheza baravugana bati erega niho umutima wacu wari wuzuye ugweze aho twafatanya kayira atubwira ibyanditswe mu bitabo bitagatifu muri ino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu basanga bamwe cumi n'umwe bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe bariko baravuga ngo ni iby'ukuri umukama yazutse yabonekeye Simoni nabo babaganirira ibyo babonye mu nzira n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate dushemeze ijambo ry'Imana
Bakristo mwese muryango w'Imana ngo tweho twari twizigiye kwariwe azocungura Isiraheli komwazutse kumwe na Kristo rondera ibyiza by'ijuru. Umunsi mukuru wa Pasika niwo munsi mukuru ukuri yindi minsi mikuru yose muri Ekleziya mu kwemera kwacu, kuko tuyagira ikinyegezwa cy'izuka. Izuka naryo akaba ari ryo riha umuco ubuzima bwose bwa Yezu Kristo nk'umwana w'Imana yaje kuducungura. Iyo Yezu atizura mu bapfuye, iyo hataba izuka kandi agaca natwe aducira iteka ry'ukuzozuka, ntacyo uwo Yezu yari kubatandukaniye ko n'abandi bahanuzi bose. Nicyo gituma inkuru nziza zose zamaze igaruka ku bimenyetso byatumye abatumwa ba mbere bemera bakongera bakemeza izuka ry'umukama gushika naho baripfira. Inkuru nziza zose zamaze ariko ziritwararika kugaruka kuri ibyo byatumye bemera izuka, kuko rirahambaye. Kurya kuvuga bisubiriza iby'uruhafu basanze rugaragara, mwabyumvise no mu nkuru nziza y'uyu munsi. Iby'umumarayika yatumwe n'Imana yababwiye ko yazutse, iby'uko wenyine Yezu yiyeretse abiwe inshuro nyinshi, nta kindi bitumbereye atari kudushikana ku kwemera izuka ngo duheze natwe turishingira intahe mu gushingira intahe ibyatumye uwazutse apfa imbere y'uko azuka. Bavandimwe, aho inkuru nziza zisomwa guhera mu ijoro rya Pasika gushika mu gitondo zishimikira kuri ibijya bimenyetso by'uruhafu rugaragara n'ijambo ryavuzwe n'umumarayika, inkuru nziza dusomerwa ku musase nk'uko no kumuhingamo ishimikira kutumenyesha ko Yezu yazutse by'ukuri, kuko yiyeretse abiwe. Uyu munsi nabigishwa b'i Emawusi, egome inkuru nziza duhejeje kumva ni inkuru nziza irimwo inyigisho nyinshi, ariko imbere ya byose ni inkuru nziza igomba kutwumvisha ko nk'uko izuka ari ryo riha umuco ubuzima bwose bwa Yezu, ukwemera izuka navyo nivyo bituma uwakurikiye Yezu yumva ko atakurikiye nyaringa, agaca yumva ko ubuzima bwiwe buri niyo buva bukagira iyo buja. Utaremera izuka, utarahura n'uwazutse, umengo ubuzima bwiwe ntibugira iyo buva, ntibugira n'iyo buja. Nicyo gituma n'ababigishwa imbere y'uko bahura n'uyazutse bakamumenya ngo bari bajonjogoye, bari mu kajende gete. Ego iyo nyigisho niyo ibi byashikiye ababigishwa babiri b'i Emawusi bitumbereye kudushikana ko. Uravye uko bari bameze imbere y'uko bamenya ko uwo bakurikiye yazutse, kandi ko bari kumwe mu mayira, ukaraba n'uko baciye bamera bamaze gushika kuri uko kwemera ucubona ko ukwemera wapfuye yazutse kandi ko bari kumwe kumeze nk'uko habakuye mu kuzimu bari batawemo n'ukwibaza ko Yesu yahereje ku musaraba. Ukwemera izuka kwabo niko kwatumye basubira kumva ko baremye, kuko mwiheburo n'ubwoba nibyo byari ko birabatuma bahunga Yerusalemu ngo ntibahave babona ayo uwo bari bakurikiye yari yaraye abonye. Ukwemera izuka kwatumye kandi kubona ko ubuzima bwabo bufisi yo buva niyo buja, mu gihe ngo bari basigaye bajonjogoye bayaga ntibareme. Umuntu yonavuga ko uko kwemera kwabatumye bumva ko basubiye kuronga akanyamuneza mbere n'akayabagu kutwo bafungura kaca karasubira kugaruka, baciye bashobora kuja ku meza barasangira bararya turamanuka, ariko ahandi byari byababuriye. Mbega ni kuki bari bashitse kuri urwo rugero rwose rw'umwiheburo, ngo tweho twari twizigiye ko ariwe azocungura Israeli, ariwe azotubohoza. Nuko naho bari bagendanye na Yesu, Yesu akabigisha akabanoza agakora n'ibimenyetso, abigishwa batari bake nk'uko mbere gushika asubire mu ijuru bagiye barabigaragaza, bari bamubonyemwo uwuje kubahabuza mu by'intwaro n'imibano mu bintu byo ngaha ku isi gusa. Mwibuke bamubaza ngo mbega mukama uboni hugira ubogore ingoma y'Israeli, ngici cyabarazishinga naho bakurikira Yesu bamukurikira nk'Imana, ngo bari biteze ko abogora ingoma y'Israeli. Nisho gituma mubona nibyo yaza arababwira byose ati jewe nzoca mu bubabare nzogira gute mugabo nzozuka, ntibabyumviriza. Bari ngaho akabigisha akababwira amajambo akomeye yabwirizwa kubaremesha, mugabo nabo bakaba ariko bariyumvira ngo mbega nzoronka ikibanza kimeze gute, ninda zojibu bafu ninda zojibu buryo, ninda zotora na ministere ikomeye nanje nzotora niki. Yesu ariko arababwira ijambo rikomeye, mugabo nawo ko biyumvira iby'ingoma zo ngaha ku isi bakama bari ko bariyumvira ibindi. Nicyo gituma rero bari bajonjogoye kuko inyigisho yari yabahaye ntayo bari bigeze bumviriza. Ahari ijambo rikomeye ngaha natwe twohagabira, mbega Imana twemera tweho ubwo ntikiri Imana turonderamo urukiza rw'ibyo ngaha ku isi gusa, n'ibyo kuri Imana iraduha urukiza no mu byo ngaha ku isi, mugabo icyo si cyo cyazanye Imana kuri iyi si. Ubwo ababigishwa ntibari bagumije mu mitima yabo ishusho rya ya mana ya kera bene Israeli bashima bagashimagiza, kuko yatumye ingabo za Farawoni zitikirira mu kiyaga mu gahinga nako kimbura amazi, iyo mana ikaza iratuma Musa kugira ibitangaro, mu nzara ikabaha kamana kugira ngo bashobore kubandanya urugendo. Ubwo mu mitima yabo no mu mitwe yabo iryo si ryo shusho bari bagumanye gusa ku Mana. Ubwo bari bwagire Pasika, bari bwajabuke ngo babone ishusho ry'Imana muri Yesu iciye bugufi kandi ishobora byose, iterekana ububasha mu guhonyora ku bandi no kubacinyiza Imana yanka akabi ari ikagumanira urukundo abanyakabi gushika nawo yemera kuza kubambwa hagati yabo ngo abere kurukiza kandi agasabira n'abariko baramubamba bavukanye dusaba imana natwe kuri iyi pasika kugira ngo imana iduhe kujabuka itujabutse tumenye ko imana tubwirijwe kwemera ariyo yiyerekanye muri Yesu yatwitangiye turi abanyakabi twese akabandanya dukunda gushika duhebere n'akamakanyuma kamaraso yiwe niwashobora kujabuka mu byumviro byawe no mu mutima wawe ukareka kwitega ku mana ibitayizanye kuri iyi si niho uzoca uza urakirutse umutima wihweze iyo mana uheze ugerageze gusa nayo kuko niwemera imana icinyiza nawe uzogerageza gusa nayo muri uko gucinyiza nyene Yesu yabari yabo bigishwa ati mwabibura bwenge mwe mwebwe mutemera ibyo abahanuzi bavuze nimwari muzi ko nabwirizwa guca mu magogwa imbere y'ubuni nahazwa ngo acatangura kuyibutsa ijambo ry'Imana rimwerekeye ngo arihera kuri Musa arahetura abahanuzi bose maze araribasigurira mu muco wa Pasika mu muco wazutse ngico icyabafashije kujabuka ubwa mbere bava mu byumviro byabo gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana mu muco wa Pasika nk'uko maze kubibabwira tukareka kuguma gusa mu by'ubwuzure bwa kera kuko ni umuco w'ubwuzure bushasha dutahura neza iby'Imana mu bwuzure bwa kera ijambo ry'Imana ririmo ni iry'ukuri mugabo ryari rikivugwa riciye ku bantu rikaza risa nyene n'iriciye ku bantu mu mwana wayo Yesu Kristo riza ijambo ry'Imana ritagira imvange nico gituma ari mu muco w'ijambo ry'Imana twashikirijwe na Yesu mu bwuzure bushasha duheza tugatahura ijambo ry'Imana ryose twumvise kandi ko ikindi cyabafashije ari ugusangira na Yesu umukate bivuga ikimenyetso cy'Ukaristiya ijambo ry'Imana gusangira na Yesu umukate ijambo ry'Imana n'amasakaramentu muca mu byumva mugabo nkuko mwabyumvise bashitse kuri ibyo byo gusangira umukate kuko abigishwa bamaze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana ryabatumye bamenya ko yazutse nibo baciye bamusaba kugumana nabo ngo gumana natwe mukama baramusenze baramusabye baramusenga senze ato ya mukama ntugende gumana natwe igisabisho rero bina masakramentu ni nzira nziza idufasha kumenya uwazutse kumwemera no gushobora kumushingira intahe mu gushingira intahe no gushira imbere ivyo nawe yashira imbere mu buzima bwiwe kandi akanabizira ivyo navyo tugize imisi tubibutsa ivyo yashingira intahe yahavuye nazira kwari ukuri kugwanira ukuri kugwanira ubutungane kugwanira umwidegembyo wa bose urukundo n'ikigongwe muzi ko arizo nkingi z'amahoro Yesu yatuzaniye kandi atwipfuriza yaduhaye amaze kuzuka amahoro naho tuyavuga amahoro ntasa ari kubiri ari gutatu twebwe turabwirijwe kuraba ingene twofasha kugira ngo ayo mahoro Yezu yatuzaniye afise izo nkingi yuko ayo mahoro yoboneka ukuri ubutungane umwidegembyo urukundo n'ikigongwe niwaba mu rugo rwawe ibyo ari byo ushira imbere niwaba aho ushinzwe ibyo ari byo ushira imbere menya kuri kurafasha Yezu kutuzanira amahoro kuri iyi si ukawubica ku ruhande uri kurabuza amahoro yuwazutse yuko adushikira nawe ugenda urasemerera hose kuri kurarondera amahoro mugabo utitwara izo nkingi amahoro uzozana azoba nkumbura yawe nayabawe mugabo ntazobara amahoro Yezu yaduciriye mu kwiyumvira bose bavukanye mu guhimbaza neza Pasika y'umukama twigira inama nziza rero yo gushingira intahe ivyo nyene tuzi vyatumye apfa kazuka nitwirinde kugira umutima wo gucinyiza abandi naho twoba dufise ububasha twirinde umutima w'ibinyoma no kurementaniriza abandi twirinde umutima wo kurenganya abandi mu kibano no mu gihugu tugwanye nyabuna akarenganyo ari nako katumye intungane Yezu yicwa nabi twirinde gukumira abandi naho twoba hari ivyo tudahuriza ko eka twirinde wa mutima windambi yama ikirarondera ingene yogirira n'abandi aho kurondera kubatunganiriza no kubagirira neza ivyo noneho ntibibereye twebwe abantu turi mu gihugu nk'iki cacu aho twemera imana tugwanije ayo mabi yose akunze kuvugwa mu gihugu cacu kandi natwe twese tubona umwe wese akayagwanya ahageze ijisho n'ikirenge tuzoba turiko turacira inzira aya mahoro Yezu yapfuye aturonderera uko niko gushira imbere imana iyo tugwaniye ivyo yagwanira tukagwanya ivyo yagwanya tuzi yuko bitayishimisha namba mukubifuriza abavukanye Pasika nziza nsavye imana ko yofasha umwumwe muri twebwe kuri iyi Pasika guheba kabi yoba yahoramwo kindambi kamwe karanga wa muntu wa kera atararonka umwuhagiro w'ibatisimu namwe musaba imana kugira ngo abashwanye mugiriranire impuhwe musubize hamwe mube mu rukundo n'amahoro vya Pasika niyo nema mwosaba niyo ngabire mwosaba jongeye ko Pasika yami twibutsa kumenya gusangira n'abandi umwagazi wa Pasika mugire Pasika musangira utwo mushobora kuronka muri ibi bihe turimwo kuko ngo ibike bikehanira bankana ariko na cane cane ku munsi nk'uyu duheje kuzirikana iyi nkuru nziza yabigishwa biye mawusi bari bataye umutwe nivyo bafise ntibashobore kubyihereza uko bataye umutwe rero nk'ababigishwa biye mawusi mwese ndabipfurije ko mwobaho mubona ko ubuzima bwanyu bufise iyo buva n'iyo buja ntiyakagira uwihebura maze ukwemera kwanyu kubashikane mwese kumva ko wazutse yama yabasanze mu mayira yose y'ubuzima mucamwo ngo abongerereza akanyamuneza n'akayabagu k'ubuzima mwese bavukanye ndabipfurije Pasika nziza.
Thank you.
Muryango w'Imana nimuze twandanye dushira hamwe twese mu gutakambira umukama. Atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhirwe mu ijuru.
Dusabire Ekleziya umubiri wa Kristu n'abayirongoye. Inkuru nziza y'izuka rya Kristu iboneshereze Ekleziya ikiri mu rugendo, ikomeze bwa bumwe yayiraze, ibe ikimenyetso kizima cy'urukundo n'ikigongo by'Imana. Twumvire mukama. Dusabire igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Umukama amurikire abakirongoye bose, bafata ingingo zibereye, ingingo zubaka z'ubutungane n'iterambere kuri twese. Kristu we mwami w'amahoro ayasasagaze mu bantu bose. Twumvire mukama. Kristu wazutse, aho waca hose wagenda ugira neza, ukiza abagwaye, usubiza ubuzima bafuye. Turasabiye abantu bose bagwaye ku mutima no ku mubiri, abatagiraho bakika umusaya, impunzi n'ababoshwe. Umuco w'izuka rya Kristu ubazanira urukiza n'umwizero w'ubuzima budahera. Twumvire mukama.
Kristus regat, Kristus regat, Kristus, Kristus regat.
Twisabire twese twatewe iteka ryo guhimbaza ubuzima bwatsinze urupfu. Dusabira n'abakristu bashasha twaraye tugabanye. Tugendere indagano z'ibatisimu twahawe, twame turondera ibyiza by'ijuru mu gutsinda umwina w'iby'isi, ugusangira byose nk'abavukanyi bibakaranga n'akanyamuneza k'abemera Kristu. Twumvire mukama.
Mukama mana yacu ubwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Ekleziya yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubisabishije Yesu Kristo mukama wacu. Thank you. musawe muryango w'Imana kugira ngo irishikano ryanjye ryo guhanya urishimwe na mana data mushobora byose. Mukanyamuneza ka Pasika kadutuma tukwigina turaguhereje inkuka mukama niyo nyene idahengesha nyagutunga no gukomeza ekleziya yawe ku buryo bw'agatangaza tubisabishije Yesu Kristu umwana wakwa n'umukama wacu niwe Mana musange ubuzima n'ingoma mwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Orane umukama kirurutsu mutima nidushimiru mukama Imana yacu niko birakwiye kandi biratunganye ko twokunina hazamukama ibihe byose tukarushiriza ukuyaga kuri uyu munsi aho Kristo Pasika yacu yitanga nkako niwe wa mwagazi nyakuri wakuye ibicumuro by'abantu urupfu rwiwe rwatsinze rw'iwacu izuka ryiwe naryo rikadusubiza ubuzima. Icyo gituma isi yose yuzuye ugweze rwa Pasika abantu bose bava bakagera bakagutera impundu inteko z'abamarayika wo mu ijuru nabo nyene batera ururirimbo rwo gukunina haza kandi bakama bavuga bati nzima niwe bweranda nyabwo niwe bweranda bwose bukomoka ko nico gituma tugusabye ngo urungike mutima mweranda atagatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristu umukama wacu. Igihe bagira amufate agira ngo atangure kubabara uko abyishakiye yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi bicumuro ibyo murabigire mu nyibuka bane bimana iribanga ry'ukwemera nagatangaza rero mukama twibuka gufana kuzuka kumwana wawe kaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakenguruka kubaruteye iteka ry'ukuremuka imbere yawe ngo tugushikanire y'inkuka turatakambye dushimitse ngo mutima mwera ndadukoranirize hamwe aduha umutima umwe kudusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo
ibuka mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose uyuzuze mu rukundo Ibuka umupapa wacu Francisco uyu mwepiskopi wacu Gervasi nabo bose bashinzwe umujyango w'abakristo
Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka Ubuka nabo samaze gusezera isi ubakiri wawe bame mu muco ubuninazwa bwawe
Natwebwe turi takambiye twese tugirire ikigongwe zero sangire nawe ubuzima budahera twame tukuninahaza turi kumwe na Maria muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda mukunzi wiwe n'abatumwa naberanda bose baciye kuri yisi arabatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu kugiwe hamwe nawe no muri wenyene No terwiteka yugusengwa mana data mushobora vyose hamwe na mutima mutagatifu wongeru ninahazwe mu myaka yose dusabe ko twavyigishijwe n'umukama Kanda kabidu tegereza nitwubahuke dusenge tuti Mukama turakuzambye nudukiza kabi kose dutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo maze utugirire impuhwe wa mudukingira igicumuro twame mu iteka hane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhirwe bw'ijuru nihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristu. Kama Yesu Kristu wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu uraba nyabo n'ukwemera ku Ekleziya yawe uyitabaze amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Namahoro yumukama
yorera urabena
muhana hane amahoro ya Kristu.
Thank you.
Thank you. musabe kubwo rukundo rwama udufitiye nubunga bunga eklezia yawe mukama amabanga ya pasika na yiremeshe kugira ngo ishikire wa mwaka kawizuka tubisabishije Yesu Kristo mukama wacu duce bugufi twakire umugisha wa pasika ora numukama imana mushobora byose niba heza gire kuri uyu munsi mweranda wo guhimbaza amabanga ya pasika yongera ibereka imbabazi zayo mu kubakingira inyosha mbi zose wabagize bashasha mu izuka ry'umwana wiwe w'ikinege ngo mushikire ubuzima bw'amaho nabashikirize n'impera y'ukuzo kw'amaho Como maze kwibuka iminsi yo kubabara kumukama mukaba muri ko murashemezanya akanyamuneza umunsi mukuru wa pasika nabafashe rero gushikira n'umutima wuzuye urweze ubuhirwe bw'ijuru aho muzokwigina mu myaka yose Mazimana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire
Shinguruke turashikanye haleluya Alleluia
Mushikirana Alleluia Alleluia
Twongere dushimire Imana iduhaye pasika natwe tugende guhana pasika pasika nziza
meranda ya Yesu
dukingire
maraso meranda ya Yesu
dukingire
maraso meranda ya Yesu
dukingire
mugabe kazi isi yose
dusabe
Yosefu meranda
dusabe.